kufanya ni deko.
Bana na kufanya.
Yeah. Cause you could overto my man, right? Overto my Nisha.
Mm-mm.